Uthi lo menaye. Uzacile ngathi wayenela uqinisa sasamncane.
Wena ke inyama engathile ngayiqala kini.
Wena indlakile umgodi, mangiqonqoze nithi angiphoseke.
Uyi-olintshi, bengiqonqoze usihlubungane.
Wena indlakile ivila, mayikhonkothe nawe makhala nini mami ngisho njani. I'm unpredictable.
I'm
unpredictable. I'm not
after school.
What's the Timbuktu?